Molo wamkelekile. Kwesi sifundo ke sizawuqhuba ngefunctions senze futhi imizekelo emininzi. Abantu ke bathanda ukucinga ifunctions njengento enzima kakhulu. Kodwa ke ukuhamba kwexesha izawuvela into yokuba hayi man, zilula kakhulu ezi nto, ayikho yonke loo nto leyo. I-function andithi ngubudlelwane ngaphakathi kwamanani amabini aguquguqulekayo okanye ambhetyembhetye. Xa sithi u-y ulingana ne-function ka-x, ithetha into yokuthi wena undinika u-x ixabiso elingu-x. Xa singenisa u-x, le function le yimithetho emizawuvelisa u-y ixabiso elithile elingu-y. Singayicinga le nto njengebhokisi. Nantsi i-function yethu. I-function yethu yibhokisi. Xa singenisa inani elithile apha kule bhokisi le, masithi elinani lingu-x, i-function le izawuvelisa elinye inani elingu-y enikelwa ngu-y apha. Masithi mhlawumbi sine-function apha engu-f ka-x. Ingcazelo ye-function yethu inje, i-function i-f ka-x izawuvelisa u-1 xa u-x elingana no-0, xa u-x engu-0. I-function le izawuvelisa u-2 xa u-x engu-1, okanye izawuvelisa u-3 le function yethu xa u-x engasingu-1 okanye u-0. Ke ngoku yonke le nto siyibhale phantsi apha ichaza le nto yenzeka ngaphakathi kule bhokisi ebhalwe u-f. Ke yonke sizoyifaka ebhokisini yonke loo nto leyo. Yifunction yethu ke le u-x uzawulandela lo mthetho lo ukwenza uba avelise ixabiso lika-y okanye u-f ka-x. Ke umzekelo masithi u-x mhlawumbi ngu-7. I-function yethu le izawuvelisa bani? U-f ka-x uzoba engubani yena? U-f ka-7 ke ngoku uzobe ngubani? Andithi singenisa u-7 kule bhokisi yethu, kule function yethu. I-function iyamjonga lo 7 ixabiso lika-x athi hayi, u-x ke akasingu-0 ke akunovela u-1. U-x akasingu-1 akunovela u-2. Ke kunyanzelekile ke ukuba kuvele u-3 kuba andithi xa u-x engasingu-0 okanye u-1 kuzovela u-3. Andithi ke u-f ka-7 uzawusinika u-3. Ke lo mthetho lo ucacisa into yokuba xa singenisa u-7 apha kuzovela u-3. Le function izawuvelisa u-3. U-f ka-2 ke ngoku masizibuze ukuba ngubani na. Ke sizawususa lo, sizawucima lo 7 sifake u-2 pha. U-x ngu-2. Le function izamjonga lo 2 ixabiso lika-x uthi hayi, xa u-x engu-0 kuvela u-1, xa u-x engu-1 uvelisa u-2, xa u-x engasingu-1 okanye u-0 kuzovela u-3. Ke u-f ka-2 naye ngu-3. Ke ngoku kwenzeka ntoni? Kuzovela bani xa u-x engu-1? Ixabiso lika-x ngu-1 apha. Ke sikhangela u-f ka-1. Ixabiso lika-x apha ngu-1. Andithi xa u-x engu-1 kuvela u-2. Ke sizosebenzisa lo mthetho lo. Xa u-x engu-1 kuzovela u-2. Noba kutheni, xa u-x engu-1 kuzovela u-2. Ke le function yethu xa singenisa u-1 izawuvelisa u-2. I-function ke phofu iloo nto leyo. Njengoba sesiyazi ke loo nto leyo, masizameni imizekelo, senzeni imibuzo. Kuthiwa ke kuzo zonke ii-functions ezi zibhalwe apha ezantsi u-a, u-b no-c, fumanisa ukuba kuzovela bani xa singenise la manani athile abhalwe apha ezantsi. Ku-a ke kuthiwa u-f ka-x ngu-negative 2x odityaniswe no-3. Bafuna ukwazi ke ukuba kuzokwenzeka ntoni xa sino-f ka-negative 3, xa ixabiso lika-x lingu-negative 3. Ingcazelo le sanduyibhala phantsi u-negative 2x odityaniswe no-3 isixelela ukuba u-x u-negative 3 lo sizawumenza ntoni. Masimcacise nje kakuhle lo negative 3. Ke u-negative 3 lo sizomphinda-phinda kayi-negative 2. Kuloo nto ke sizokongeza u-3. Ke apha besibona khona u-x safaka u-negative 3. ke u-negative 2 ophindaphindwe ka-negative 3 izosinika u-6 o-positive odityaniswe no-3, loo nto ngu-9. Ke u-f ka-negative 3 ngu-9. Elandelayo ke u-f ka-7, u-f ka-7 uzosinika bani? U-f ka-7 nango uzosinika bani? Ngoku sowenza ngokufana, solandela kwalo mthetho. U-f ka-7 uzoba ngu-negative 2 ophindaphindwe ka-7 odityaniswe no-3. Ke loo nto leyo uzosinika u-negative 14, u-negative 2 ophindaphindwe ka-negative 7 ngu-negative 14 odityaniswe no-3 negative 11. Andithi ke xa singenisa u-7 apha kule function, le function le izawuvelisa u-negative 11. Izawuvelisa u-negative 11. Ke ngoku lo negative 2x odityaniswe no-3 ngumthetho. Ke uyafana ngqo nale nto besibhale apha ebhokisini pha phezulu. Ngumthetho. Ngumthetho ozolandelwa ngu-x okanye ixabiso lika-x. Ke masiyeni kule elandelayo ke. Andizumenza u-b phofu sowenza u-c. Wena uzomenza u-b ngexesha lakho sokwazi nje kahle ukuzenza izinto. Ngoku masiqhubeni ngo-a kodwa sino-f ka-0 ngoku. Apha simbona khona u-x izofaka u-0. Ke u-negative 2 ophindaphindwe ka-0 odityaniswe no-3. U-negative 2 ophindaphindwe ka-0 ngu-0. Ke u-f ka-0 uzosinika, uzovelisa u-3. Eyokugqibela ke sino-f ka-z. Sino-f ka-z. Silandela umthetho ofanayo. Senza into efanayo qha. U-f ka-z. Masimenze ngelinye ibali u-z lo. U-f ka-z. Apha simbona khona u-x, sizofaka bani ingeniso yethu? Ingeniso yethu apha ngubani? Ngu-z. Ke apha simbona khona u-x kwi-function yethu, sizofaka u-z. Ke sizoba no-negative 2 ophindaphindwe ka-z. Ka-z. U-negative 2z odityaniswe no-3. Impendulo yethu ke ngoku le. Xa singenisa u-z kwi-function yethu, kuzovela u-negative 2z odityaniswe no-3. Andithi ke xa singenisa u-z simfake kule bhokisi yethu engu-f, kuzovela u-negative 2z ophindaphindwe no-z odityaniswe no-3. Umehluko apha u-z ligama, hayi inani, kodwa sizawusebenzisa umthetho ofanayo. Masibe siyeni ku-c ke ngoku. U-b uzomenza ixesha lakho sokwazi nje ngoku uzosebenzisa lo mthetho lo. Masicime yonke le nto esiyibhalileyo apha. Ungabuyela kuyo xa ungekaqiniseki. Ungabuyela kuyo yonke xa ungaqinisekanga. Masenzeni u-c ke ngoku. Senzeni u-c. Ke senza u-c ke ngoku. Masicimeni lo-b. Andithi beste sowenza u-c nangu-c wethu. Incazelo ke ye-function yethu ngu-f ka-x olingene no-5 ophindaphindwe no-2 minus x esimahlulahlulise ngeshumi elinanye, u-11. Ke ngoku sizongenisa amaxabiso abhalwe apha ezantsi ka-x. U-f ka-negative 3 ke ngoku uzosinika u-5 ophindaphindwe ka-2 minus, apha simbona khona u-x ofaka u-negative 3, minus u-minus 3 esimahlulahlulise ngeshumi elinanye. Ke loo nto engaphakathi kwi-bracket izosinika u-5 kuba o-minus bayacimana, ke izosinika u-5, izoba ngu-2 plus 3 izosinika u-5. Ke u-5 ophindaphindwe kahlanu izosinika u-25 ongaphezu ku-11. Eyesibini ke ngoku sino-f ka-7. F ka-7 sosinika u-5 ophindaphindwe ka-2 minus, apha sibona khona u-x izofaka u-7. 2 minus 7 ongaphezu ku-7 okanye esimahlulahlulise ngeshumi elinanye. U-2 minus 7 ke ngu-negative 5. Ke u-5 ophindaphindwe ka-negative 5 ngu-negative 25 ongaphezu ku-11. Ke elandelayo u-f ka-0 ke ngoku izosinika u-5 ophindaphindwe ka-2 minus 0 esimahlulahlulise ngeshumi elinanye. U-2 minus 0 ngu 2 u5 uphindaphindwe kabini ngu 10 u10 ke ngaphezu ku-11 into ezovela ke u-f ka-0 u-f ka-z ke ngoku ngu-f ophindaphindwe kayi-2 minus z andithi kule apha simbona khona u-x zongenisa u-z ngaphezu ku-11 ke loo nto izawusinika u-10 minus 5z xa kwabelwa lo 5 lo ngaphambi kwi-bracket loo nto ngaphezu ku-11. Loo nto leyo singayibhala nangolu hlobo sithi negative 5 ungaphezu ku-11 ophindaphindwe no-z odityaniswe no-10 ungaphezu ku-11. Yiloo nto leyo ke u-f ka-z. Andithi kwi-function ke ngoku kuthiwa xa singenisa ixabiso elithile lika-x kuzovela elinye ixabiso elithile elingu-f ka-x. Kule function xa singenisa u-x izawuvelisa u-f ka-x. I-function le ikwazi ukuvelisa ixabiso elinye qha elingu-f ka-x xa singenisa u-x omnye qha. Xa singenisa u-x omnye, i-function ayikwazi ukuvelisa u-f ka-x abaninzi. Ayinobakho into ethi u-f ka-x uzovelisa u-3 xa u-x engu-0, okanye uzovelisa u-4 xa u-x engu-0. Asinoba nayo kaloku into enje kuba asinokwazi uba ixabiso lika-f ka-x izoba ngubani. Asimazi u-f ka-x uba uzoba ngubani kuba asiyazi uba xa u-x engu-0 kuzovela u-3 okanye kuzovela u-4. Ke asiyi-function le. Asiyi-function, not a function ke ngesilungu. Ngeke ibe khona imeko ethi xa singenisa u-x omnye kuvele oo-f ka-x ababini okanye abathathu okanye abaninzi. Ke ayinoba yi-function loo nto leyo. Masithi ke sizibuze ukuba zingaba zeziphi kwezi graphs ezizotywe apha ngasekhohlo ezizii-functions. Ke lo y ngu-f ka-x wethu. Ke ngoku le nto le iyasibonisa ukuba xa singenisa u-x omnye kuzovela u-y okanye u-f ka-x omnye. Ke singasebenzisa i-test esebenzisa umgca ome ngqo ohambisana okanye omele ixabiso elithile lika-x. Loo nto isibonisa ukuba xa singenisa lo x, lo mgca lo ome ngqo usika le graph le isazobe esi endaweni enye qha. Ke loo nto ithetha uba yi-function le. Eyesibini ke ngoku, masizobe lo mgca ome ngqo futhi. Ke kweli na ixabiso lika-x ucacile uba lo mgca lo usika isazobe sethu kwiindawo ezimbini. Ke xa singenisa u-x omnye kuvela oo-f ka-x okanye oo-y ababini. Ke asiyi-function le ngokulandela lo mthetho besiwubeke apha ecaleni ngasekunene. Elandelayo ke ngoku masibekeni lo mgca wethu ome ngqo apha kule function yethu. Lo mgca wethu lo unika ixabiso elika-x esilingenisayo. Sibona into yoba kuvela amaxabiso amabini aka-f ka-x xa singenisa ixabiso elinye lika-x kuba ilisika kabini isekile yethu le apha lo mgca womengqo. Eyogqibela ke xa sifaka lo mgca wethu womengqo uyacaca uba xa singenisa ixabiso elinye lika-x kuzovela ixabiso elinye lika-y okanye lika-f ka-x kuba isika endaweni enye qha le function yethu. Yi-function loo nto leyo.